Tenda mzuguru, wakandivesera chituru Andichagara pachuru, togara semu zezuru Taise kwane wabururu, hanzi rega kudaro mkweguru Dino kutenda mzuguru, wakandivesera chituru Andichagara pachuru, togara semu zezuru Taise kwane wabururu, hanzi rega kudaro mkweguru. Thank you.